Nhlangano lowu tivekaka hi Operation Dudula a wu endzele tindhawu ta vosloorus eka siku ra tolo, laha va nga tlhela va nghena eka ndhawu ya vuhangalasi bya swakudya. Laha a va vilerisiwa hileswaku ndhawu liya yi hangalasa swakudya leswi nga hundzeriwa eka vaaki, leswi nga ri lulamelangiki ku swi nga dyiwa hi vanhu. Nhlangano wa Operation Dudula i nhlangano lowu lwisanaka na ku nghena ka vahlapfa laha Afrika-Dzonga va nga ri na maphepha kumbe swi nga ri enawini. Nkandziyiso wa kona loko va kha va konanisana na wun'wani wa vafambisi wa ndhawu ya vuhangalasi bya swakudya wa landela hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu. Hi ta kombela leswaku mi famba na hina eka tindhawu hinkwato leti hi va ku hi kha hi hangalasa mahungu eka tona. Zaka Mzala Publishers YouTube channel mi hi landzelela nakona, na laha ka Facebook mo hi mi luma tindleve mi hi seketela ku ya emahlweni. Xandla ehenhla ka xona.
Forum called Operation Dudula. We are representing community of vosloorus. We are having a great concern here about the groceries and the products that are being sold in our township. Those products are supplied by this entity of yours. And some of them, when you check, most of them, most if not all, they are not good for human consumption. Some of them, date of expiry, they have expired. And something, if it's expired, is not good for human consumption. It's now a poison to our bodies, our systems.